we try to see. Oh, in my way, couldn't come. But he didn't go to owazi onolwazi olugqibeleleyo kunokwakhe owazi cawe nowazi izinto zecawe noxa enolwazi lecawe nje kodwa into engekhoyo kuye lusindiso ngoba into esifumana apha uYesu uzama ukuguqula inhliziyo kaNikodimo efaka usindiso kumntu okhangeleka enesidima ngoba ithi xa icaciswa nencoko kuthiwa ungathini ungazazi ezi zinto ungumntu omkhulu nje wamajuda ifuna ukuthi ke le nto bobawo into yoba singafanelanga sikhangeleka sibahle kanti xa singena ngaphakathi ubugoqo abukho usindiso kodwa ndimthanda uNikodimo into yoba uthe wayithoba iemele wathwekha ngobusuku wabona ukuthi mna ndingabizwe njengomntu omkhulu kodwa into engekhoyo kum lusindiso wasondela kuThixo wathi mfundisi ndivile into yokuba nguwo umntu onokwazi ukuxelela yiva kumntu ebeciba fana into yokokuba unento zonke into ayifunayo uThixo pha akafuni umntu onezinto zehlabathi ufuna umntu othobekileyo ufuna umntu onobukaka apho uNikodimo simbhaka enezinto zonke kodwa into eshotayo kuye bubukaka nathi madodana singenxiba sifanelane kanti ubukaka bukaThixo abukho ngaphakathi masiqala kuNikodimo sikhotha umfundisi siyofuna isindiso kuye ngoba kaloku uThixo afuna usindiso uncame kwindawo kuyo usondele kuye rhamente ntle ethandwa nguThixo sizama uboniswa loo nto apha yile nto athi xa eyithetha phaa enqini uDavide athi xa ndidumise uku-23 athi nokwendiyangomfulelo wethunzi lokufa andiyikoyila kubi ngokubunam ngoba uzama ukuphakamisa lo mntu nguThixo uthatha kwifesti esisezantsi intombe yakho kumsimelelo wam indilungiselelisithebe phambi kwababandezeni uzama ukuphakamisa unyana woluntu sithetha ngaloo mntu ophakanyiswayo ndimfe phakanyiswa kujwane kubhetebhale amadoda akumqwathapho amilayi azobhabhatiswa kodwa ujwane ke dadulunga nathi ekufana kathixo ethwalisisisosezetabantu kuye nesizomphakamisa pha akagugushwa ujohane wamphakamisa wathi nantso ithwale kathixo ethwalisisisolo sehlabathi kuye loo madodana ekufuneka simphakamisile unqilwa ngupolosi ekufene bethu kumbane uthi ngoku uparosi xaindina evakalisilwethi uyesu efane sisindiswe uyamazi intoyoba ibe ngumntu ebekhe watshutshisa ibandla kodwa ngoku usisitye senyulweyo ungenapha erome engqayisa upolosi uthi madoda madoda athi ndihlukanani neento zenu kwathi ukhona into enguthixo uthi upolosi emveni into yoba kwehla inkwethu emehlweni yakhe imisiyeki yethu sidli sawumnika izihlalo zecawe sikhukhumane silibale umnikezi wecawe ngithi ngengqesha kanye ufumele isikhopho secawe mfundisi nomfundisi kodwa ifuna usindiswa le nto ifanele ukuthi wena uzimqobile khona khona ukuze izwi lathi kolivele.